all due respect, angisayona ingane baba.
Uma usulungele ukuhlala noShoki pheleleyo ushade naye.
Ngiyakuzwa kupasipane.
Mangale ayibuzi ukuthi uAlex uhlose ukwenzani nokuthi ubani omxhasayo. Uzomtshela.
House of Zwide. Tonight at 7 on E!